Kwamkele ke mbukeli kwi-sports update. Kwi-video sanamhlanje sizokhuluma ngalaphana ke-odaba ke-Olthintana no-Rolandi Mokoena ke neqembu ke le-Mamelodi Sundowns. Uma ufuna ukuhlezi updated ngendaba ke-Olthintana nebhola kembukeli, bengicela laphana ke-subscribe uphinde uklikhe i-notification bell kuyo ke-channel yethu ye-sports update ukuze ungaphuthelwa yizo ke indaba ke-ejendayo. Kwi-video yethu namhlanje ke mbukeli sobe sibuka laphana noma sobe sikhuluma ngezinto ezibe nomthelela ke ukuthi ke-Rolandi Mokoena ke axoshwe noma ke shike iqembu ke Mamelodi Sundowns. Uma senza ucwaningo se-sports update ke sithole ukuthi laphana ke Rolandi Mokoena ke ube nengxabano ke noma kube nengxabano phakathi kwakhe no-sporting director noma ne-sporting director ke Mamelodi Sundowns laphana uFleming Bag. Sithola uma senza ucwaningo lethu ke mbukeli sathola ukuthi ke impi phakathi labantu bobabili yaqala ngenkathi laphana ke uRolandi Mokoena ke efuna ukuxosha wonke umuntu owayesebenza ngesikhathi ke kusasekhona ke uPito Msomane ofithi laphana ke uFleming Bag was against due to ukuthi ebefuna ukuthi iqembu lo Sundowns ke libe consistent ngendlela laphana ke elirunwa ngalo. Lento ke eyaqhamisa ke impi noma ngeyenza ke ukuthi impi kaRolandi nalaphana ke uFleming Bag ibe nkulu ngenkathi laphana ke uRolandi ke Mokoena ke esayina laphana ke uThembi Nkosi Lodge. Lapha ime uFleming Bag was against i-signing kaThembi Nkosi Lodge because ebesembukile lapha from Orlando Pirates ukuthi umdlali lona ayikho into ezofika ayicontribute entsha eqenjini ke Mamelodi Sundowns njengoba emazi ukuthi uhlezi elimele and ke akusasele uThembi Nkosi Lodge ke lo owaleza ikhathi ngenkathi lapha i-DStv Premiership but ke uRolandi Mokoena went against ke uFleming Bag walapha na kwi-president Mamelodi Sundowns wathi ufuna yena lapha na uThembi Nkosi Lodge wamsayina lapha na uThembi Nkosi Lodge namanye ama signings ke manje ngabo lapha na uLesibanku ibona lapha nobathusi abhaso ozuka mdinyelwa ama signings enziwa uyena lapha ke uRolandi Mokoena against noma against laphana ke uFleming Bag iyona into eyenza ukuthi impi yabo ke ibe nkulu. So laphana ke uma ngibuka yena uFleming Bag waphatheka kabi ukuthi ukho yindaba ucoach ethatha inqomo noma eha enze izinto without approval yami because lokho kumele akhulume nami abonisane nami ukuthi leliqembu Mamelodi Sundowns libhekiphi i-direction. Nanokuthi ke into ebenkulu ke laphana ke uRolandi Mokoena ke babemnike imandate ku contract yakhe ukuthi ke laphana kumele awine iChampions League neCup eyodwa ke khona la eNingizimu Afrika of which ke uRolandi Mokoena akakhonanga ukufulfilla ke lokho njengoba laphana ke ethathe ke iligi kuphela wahluleka ukuthatha noma iNedbank or MTN 8 or iCarling Black Label Cup. So nalokho ke bakubone as a failure kuwe lapha uRolandi Mokoena ukuthi wena sikunika imandate wathatha iligi phela as much as ukhonile ubreak ama record in none but that wasn't enough for iqembu lethu as Mamelodi Sundowns nabesifuna iCup nane Champions League. So kuningi mawubuka mbukeli mawubuka into le kuningi okwenzakalile as much as ukuye bekufihlile but uyabona ukuthi kuningi okwenzeka phakathi kaRolandi na lapha uFleming Bag na mawubuka futhi nalezi game ezenzaka phakathi kaRolandi Mokoena neTex Galaxy yabona nje kuningi. So uma ngibuka izathu ukuthi baxoshe lapha uRolandi Mokoena, uRolandi Mokoena was arrogant nanokuthi bebefuna lapha uprotector i-image yeqembu Mamelodi Sundowns. Kanti ngibukeli khona lokho esicabanga ukuthi izathu ezenze ukuthi uRolandi Mokoena ke axoshwe noma ke asayi bemdedela lapha eqembini Mamelodi Sundowns. Angazi nambukeli hlasiphi makuthiwa unombono ke okhona ke omunye oseceleni bengicela lapha ke ucomment lapha ku comment section uveze na umbono wakho ukuthi engabe kuthini ngalidaba ka uthintana noRolandi Mokoena ke neqembu Mamelodi Sundowns.